Nā, kei te hohi pera, tētahi tangata e taumaha ana, whai muri ho I te tukinga o te waka nāna I tāhai e tētahi waka prihimana. Nō ngā prihimana nei e aruaru hohoro nei I āia I tāmaki makaurau I te ata tonu nei. Nō te rima karaka I te ata pō nei, kā rā ke te raru I Epsom I tāmaki makaurau, I nā koara I reira te tangata nei e nganana ki te tāhai waka, he pū hoki I tōna ringa. He waka anō I tāhai ngia e ia, puta noa I tāmaki makaurau, kā tahi ia ka o mātu mārunga I tētahi waka ki te uru o tāmaki, nā waira ka tuku ngā pirihimana I tō rātou waka kia tuki atu ki tōna, ā I reira ia ka mau ana ka tau anō te puehu.
Early hours of the morning of about around 5 a.m, I could hear the cops chasing someone and we could hear swerving and someone driving in a dangerous manner. And we knew that there was trouble around where we stay.
Kei te wāhi o te tukinga, ngā pirihimana e tū hēteri tonu ana, I nā koara kei te haere tonu, tā rātou whakatewhatewha.